ngabe yibazi sokubetha ubethisi njengesidalwa nika zi-comatize yidrobha yiflowe nebhazi zinye izibhanxa zidlala amadayisi esinye yinika semazendazi kanti ndibhole emind
ndibhole mind
ndibhole mind
ndibhole
mind ndibhole
mind
ndibhole
mind
I said